Ukunqoba ka Joe Biden lo Kamala Harris kube into ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika yakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi bahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats. Ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela amaRepublicans. Ngakho zathola emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela uMongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia lendaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhambanga kakuhle. Okuqakathekileyo ukuthi uKamala Harris ungumuntu wesifazane wokuqala elizweni leMelika ukuthi ekhethwe ukuba ngumsekeli kaMongameli. Elizweni lanamhlanje sikubona kuyinto enhle lokhu ngoba amantombazana mhlaba wonke labesifazana futhi bonke mhlaba wonke kuyinto enhle lokhu kubona omama bekhokhela ngoba kutsho ukuthi izikhathi sezijikile. Amalanga ayizolo lana ade sithi khona khona yonke into yazakala ngamadoda asedlulile, sifuna ukubona ke ukuthi yena njengemkhokhele entsha uzawuhambisa njani kulo msebenzi wakhe.